Nō reira e kōrengarenga mai ana te wai I ngā tahataha o ngā awa o Whakatāne me Rangitaiki. Engari anō te awa o Whanganui, kei te heke haere te upoko o te ia wai o tērā awa I tēnei wānei. Kua whakakorengia te karanga whawhati tata I utai nā tūra ki runga I te rohe, ā ko ngā tāngata I huarangatia I o rātou whare, I tukuna kia hoki ki o rātou whare I te rānei. Nei rā a Eruera Rerekura.
E wai puke tonu ana te awa o Whanganui I te ata nei. Engari I ai ki ngā mana waka aere o te roe, kua heke ngā wai. Nō te tāinga mai o te pūrongo mō te waipuke I te marae o Kuruniti a Sasha Keatingma mō tete I wānanga taonga pūoro.
And unfortunately, a phone call came through from civil defence to tell us that this may be a very large flood coming through. So we had to make a decision in a few seconds whether to head to town or stay there, which could have been for several weeks.
E ara tēnei āwhatanga I te mea tauau ki āia.
This is the second time we've had flooding during our taonga pōro wāna. So some may say it's a sign. I guess our perspective is that this type of weather system holds the group together. I've definitely had some first-hand experience on the might of our river.
I tukuna atu I te ope katoa o Aotearoa kia 25 hoia hei āwhina I ngā tangata I raru ai I te waipuke. A koa ngā tōu uarere ka eke mai kia 80 mm o te ua kāre I te heke mai. A ka tae ngā tangata ki te hoki atu ki o rātou kāinga. Engari, o Sasha Keating me ana oa, kāre o ki ana manuiri I te mataku ki te awa I te whakaawe kē rātou.
Our visitors here on the river were in such a spiritual place from their 80k paddle that they didn't seem to be psychologically affected at all. In fact, I feel they were more inspired by the event than anything.
I tēnei wā, kei te oki atu ngā tāngata no Pūtiki ki o rātou kāinga me ngā tāngata e no o tatāna ki te awa. Eruera Rerekura, te Karere.